ewe chuti hagara ngumbire iyo tuja iyo tuva eba makanya ngumbire iyo tuja iyo tuva ngumbire ngumbire icho
kunzi wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro ni kundo Ange Minouche nkuko mubibona hamwe musinga bafise umutumire adasanzwe umutumire sinzi ngende namuvuga ariko ni umutumire namwe bwe ndabizi muraza kunshimira ko na muronse ko na mubazani ni umutumire ari imumvise umuziki ndundi arimo mu bantu bafise akamaro mu muziki ndabone umuntu ari international n'umuntu adasanzwe cyane n'umuririmbyi bita Mudibu kuzi donc iyo ni izina ry'umwuga wiwe kuvuga umuziki ama izina abavyeyi bamwise akaba Jean Patrick Bimenyi imana reka ndakire tuyage hama nibindi muraza kubimenya n'icancara mvuga ko ntangoye kwihenda simave nihenda nibindi nga reka tumwakire karibu muri Magic TV
murakoze murakoze kunyakira murakoze ku kuma kiganiro
ego
ndashima no kuri kimana
ego mumeze neza
n'ubuntu
Ndabiwa. Ariyo amazi misi ngahe kwanza mu Burundi?
Namazi misi mbishi ngaha. Undi mu babangu inzoka iri kwigorora.
Oh. Uri mu misi yanyu. Nasi
nasubiye mvuye. Muhira ni ngaha uvuze utashe ubwiye muhira muhira ni ngaha.
Bose ni muhira. Bose ni muhira.
Ari ni manamba.
Ngirisi biri manamba. Bakwakiriye gute ngaha mu gihugu?
Sinzi ko bifise amajambo akwiye kwivuga gutaha muhira gutaha muhira sinzi ko ari ijambo rimwe ribiri zibiri zitatu zo bishira mu rugero rukwiye cyane cyane ko hashyize nk'imyaka cumi
ntatashe
maze igihe kinini hanze kuva mu gihugu kera imyaka mirongo itatu ngiye ndayikwitse karageze ko nta
utaha kugaruka gusubira kwicara nga
kwicara gutaha
gutaha urubona ko byokorohera gusubira kuza nga muhe
ega kenshi usonga usohoka mu gihugu n'umukirundo ngo akanyina kaguruka Kumenyobwiza kamaze kuronka kabona kashakaza cyane
muhira
reka ntongereze subiza mu cyare ane cyare munose yivuga ngo shaka gutarukaje atarukaje ntacho ariko ntugende ugaruke imboko mbo
uyiravye nigiki nigiki ukumbura cyane ubona ati iki kintu vrama jewe
ndagi
ikirundi nico kumbura hamba muhira bo mubana n'ikivugana
kumva abarundi bafise ukuntu batwenza binumiye bijya jewe ndabikumbura gose kandi muhura ngo atari inkuru kumva ahamvuye ngahe mbavu
urabara abakomediye gusa
no jewe kunda se nkundikene abarundi uko bimeze kose afise adafise bigoye bitagoye
turabibamo
akunda ukuntu abarundi babamo kuri ajema nko mu bahanga nka muri Angleterre sanga abantu baragonza kutumute kumugonga tukanagirinya ahanga bacemo no kutwenza ugasanga biroroshe iyo ijya ni bavuye mu cyongereza ngo coping mechanism aha turafise ikintu kinini
avayuko tugira mbaza n'ibindi bibazo nanefuse tugira ka biografi gato yakawe kugira abana bakiri bato bashobore kumenya uwari wo MUDIBU
ubu ngira muziki mu Iburayi no mu group no mu gwitwa Black Belts tukatugira muziki witwa soul music soul music ni muziki wabirabure wo muri America ukuntu watanguye ni muziki wafashije kubohoza abirabure muri America ukuntu baba amacakubiri kuri bo ntibabahaye agateka kabo ako rero muri uyu muziki icyo bakoresheje ntibakoresheje gutukana ntibakoresheje jiki bakoresha kwizera inguvu bakura ku mana inguvu bakura muri bo ni kwemera yuko ubwirabure atari cyo kunyeganyiza nabyo
ko
kwibuka ko abirabure nibo ba mbere kuri isi haba kushomenga ngo turi bikoko ntacyo turi n'ikintu biki bijya n'umuntu atipanze neza atuve ko ari ingwara Ubage ni ingwara twibwe ko twebwe turi nkuko abirabure tuvyarise
yes
so amere nkvangaha navuye ngani twa MUDIBU ngira muziki natanguye habamenye ntwari zina rya MUDIBU
yes
mvangaha mu 1994 rero mvangaha kungaruka ngira kaziki fise album imwe yitwa Slow Me imwe ndirimbo imwe kirundi yitwa Gahengwe
ndirimbo yakunzwe cyane
ya kabiri ari uwambwiye ati uragerageza ugire album yose y'ikirundi nshashamo n'indirimbo y'abantu bo ngaha ba kera yitwa agatera ntimba yari yagizwe n'umuntu yaba mu myaka biga yitwa Dolph sinzi neza izina ryo y'ikirundi ya kabiri sinzi ukageze ndagira iyo kirundi habwo naje no muri rock music ndagira album naho nyene aho nka ntayi bazi ko ndazi ko ngaha sivyo bakurikira gose umva jewe ndazi yuko isoko ryo ngaha aye ni fisa mahigwe ko mba hanze nta muziki ukeneye nokora gose hariya kuko siyo soko nkatubona ni James soko amahanga
nca
ndondera rero ikintu ariko nk'umuja kakaranga kanje kandi nka shinga cyane ko canje ko ndi umurundi
yego
naho nugira ngo soul music abirabure muri Afrika ariko ndabibutsa kana nizina ubu nahitse MUDIBU ni JP BIMENI
okay
aha bamwatse diri zira hivanze mu Burundi kugira ati ko mugani wa bose nga aba jeune cyo nkunda ariko bashe put the Burundi on the map so ibyo je ndabishima gose nta ku muntu cyo gucisha ama timbe yakibebe usha ujya vahe kumbona ndu Burundi bahame ane sinvenzi Burundi yo buri ako ntacho borobo abo turimo nimo nabavuga ati petete ni navyiza tubaze urakantu kantu sokre
okay ahanini muziki wawe utanguye ryari
muziki ni kintu caje kamwe gakurikira kandi harige n'igihe nari natanguye ndahagarika nafata nk'imyaka ishika 10 hagira muziki harigira ngo ninzu nda ahantu fise cyifuze ko shigira ku muziki yo ndimwe nkabwo menga ntibizoshoboka ariko harageze ahantu navuga nti nasanze hariho hariho powers ndagira cyita mu kirundi
yatuvuga
ko ushobozi bwinshi ngo shobora no kugutiriganya umutima n'ubwenge ngo cyumva umenyera ikintu ako je narabitinye ndavuga nshaka ikintu hagikora kikankwa nk'akahaga papuro nyine gatwagwa n'umuyaga kigira ngo n'ibi n'ibi nabiriya ndabitinya kuko n'umumenga kugira aciyemo ngahe Burundi n'umumenga nkeneye ko amaguru yanje aguma ashinze ashinze ndavuga nti ntaronse inyishu igituma ibi ngiye kubikora inyishu ikaguma igaruka ivuga ko ni jewe musamahane ukoko ndahagari ku muziki nk'imyaka cumi ugasanga ntireka ndonere imizi nshya ntangura umuryango kuniyumvira ko mfise umuryango bana niki nzi wamfise igituma ndabikora cyafata imyaka cumi ngira umuryango nabyo nyine ntibyafata neza kuko nasanze byoroshe kugira umuziki rugira umuryango hari ukuntu n'ingwano idahagarika hariho benshi nk'umuntu uri kumwe yumva kumenga sihuri teza kuri muhira kugira abantu ugira umuziki ugira umuryango niko muri babiri niyo mfite mukomeye
cyangwa mese mukunda umuziki
ehe nyine wowe nabyo nyine bishobora gupfa kuko ugera ashaka kugenda mu byiwe unagera mu byiwe ni kumva ko ni mufise nka business hamwe
okay ari bo benshi bacaba bagira aba manager babo turavye ubuye aho muziki wawe ugezeje urumva nka muri iyo myaka yose maze ko warugeze nko ku album nkangaye
mperutse guharura menga tose ni album igira isoke ya kabiri ni uyu mugwi dusohoka muri
fevrier 4
tuzogira album tuzogira konsere ibyamamaza ku isi yose i Paris
le 10 et vous êtes à Paris
ya una suis inyuma i dimanche chique Londres lundi nous avons fait une semaine et demi tenez en France nous avons fait 10 jours qui prépare la musique va à Madrid pour Paris le Havre tu gères ma répétition à 3-4 jours c'est du conseil de tout qui kwi prepara kugira ngo tujye hane hakuru lodisi lodisi ni cyo tuvugiza ahantu hanini ko niho wamenyesha amakuru henshi bufaransa hehe n'abakubukinga gushaka amakonseri amafestivali abaje kuratiye turabe nagahiye sagahiye umva lodisi mudupige mbe n'amagoti utumbe
tuzokamo azi hari alubumu ya kabiri
zo ya kabiri niyo mugwi
inzi wawe zonyene
ni gurupe ya yamu
biga ko covid hari bizava bigenda gute
tembo menga hari ukuntu iburayi batari kwipanga ukuntu so iyo biduze gose barafise ukuntu tintu ushaka kwinjira aho hantu udafise cyerekana ko wagizwe rucanjo kandi babicaritse barabicaka separema urumva barafise ukuntu masurance niki kuko gutegura igitaramo bitwara amahera menshi umwanya mwinshi uburyo bwinshi urumva abantu bashaka gukora ko hagati abantu i Burayi bararusha ubu kugwa mu mazu cyo nkundira ngo tusa imana kandi navuze twega
hari byose
ziragwegera ataha ahantu ataha urumva nibaza ko bizocamo
yego kenshi abaririmbyi b'abarundi bacu iyo bagiye mu mahanga cyane cyane nk'uko wabivuze amaze kugira famiye abana hari ukuntu umuziki baca bahagarika nawe tubarondera n'amatelefoni bambwira ati nta interview from nawe baza ngo ati jewe umuziki kweri siyo nk'iri wowe byarakoroye kugira uce unafatisha cyane kandi umaze no kuronka n'umuryango kandi uri hanze y'igihugu ugasanga hariya niwe unafatishije cyane
jewe imaragize imana nini rwose imana uko navuye ngaha nacye mu bintu bikomeye mu gihugu aha ndagwaye ariko kugira mve njanje kuvuze Nairobi
ikintu cya mbere ko kirantangaza wagiye kera umaze imyaka myinshi ariko ikirundi cyawe ni
Murunda ja hanze murundi murundi kwitsitso ugenda kacho kacho kacho
kibeshi bacabaza nga na max atibwo
aba bitu tugenegene
nabana bavuga ikirundi nk'icyo cyane
oya abana arere ni umfisingorane abana banje ntakiri ko ndi mu nzu na nyina wabo afungereza gusa ariko uko akuze oya sumurundi kazi avanze ibintu bine
Bine bigenda good.
Ecossaise, Anglaise, Trinidad, Macaraibe na Jamaica.
Changa ni ama nationalite barondera.
Oh yeah,
sino papa na mama.
Mama avanze ibiki? Ecossaise, Anglaise. Papa akaba Trinidad, Jamaica. Ma jonglei.
Ari ibintu byinshi.
Ma jonglei. Se watoto wangu unaona papa tutiri bande
wewe
mna barundi 50%
yeye
ni
25 abana bacho bamwe batandatu batandatu
50
ni mama arimo bane kwanza arimo batanu
mama arimo bane cyaba je 50 yangu ile
okay turavye uravye umuziki w'abarundi ukuntu umeze uribona abana bikitubwira ati isoko ngazi cyane ubiravye ikosa ni irihe n'abaririmbyi bataramenya ukuntu bari budandaza umuziki wabo canke
no abaririmbyi bonye ntashaka kubyikorera ariko uruhara runini ruri rumpande zose kuko nibaze ko abanyamuziki itara iziriho
cyane
ushobozi bwawe cyane nabonye ko nuko nigituma nafashe umwanya kujya mu isoko mpuzamakungu apana rya lokale nuko nabona nk'abatubere imbere kuva ari kwa chancho misi bande bose ari imbere uraje imiziki yabo ica ku radio ku televiziyo twese twibukira ku miryango twasanga n'umuryango aho gasanga nta kintu kinini kinini babikuyemo kivuye ku gihugu baririmbyemo bafashirijemo ugaca usanga yuko turacagerageza yuko ico gisata kandi gisata gifise cyo navuga hamwe byinshi igihugu cyo kuramwo kandi n'abanyagihugu babikoramo pana gutya gusa bajya abanyamuziki n'abanyamuziki bashobora guha akazi abantu benshi urumva baza kwigisha ku mashure agira amakuru d'iswara abana bavakanse abakora ama instrument aba barangere hari ubuzi bwinshi bwobaho ariko nuko turacyabuze umuntu yumva yuko isoko dufite ngaha ari ritoyi n'uwumva utahura neza ko hariho isoko ryo hanze ukuntu twamfata utuduke two ngaha tukawunonosora neza tukabinyanyura neza kujya uhinasira iya kofi yawe ya cyayi cyawe ukajyana hariya ngaha batakinywa cyangwa iyo kafi n'umuziki nuko nyine nicyo kintu aho guca Jamaica nagaho gatoya mbwire igihugu cyo kwisi kitari umuziki wa Jamaica
nta na bamwe from twese
so ibyo rero bisaba yuko abantu bicara bakaba nteka umutwe bagakarisha neza ati ngaha turafise agahiye
uri kuratubwira ukuntu uri umuziki wawe uri international cya twumva umengo harimo akazi kenshi mbega uri hariya ubeshejeho n'umuziki gusa cyangwa hariya akandi kazi ushobora kuba ukora ku ruhande
kuko tugitangura jewe kugira kariya yanje international itangura kuba safe kuva muri 2018 sikera rwose hagacamo kovide so nari nawe kuna demain ya twatu job twakote ingenda duheberera urebeze nigira uko ako covid iracamwo umutse kugutse kutwiyegezaho gatoya ari abantu bwate nimuje kure nzira yatomoka neza ayibona
ntiharabona neza ntiharabona
neza ariko ndumva yuko na covid yaciyemo ndumva ko ndiko nagira mu bice nka 99% kuba ko umuziki uri kuramfasha so nk'iyi covid yo kwibwira neza katuvira mu nzira gatoya kuko
yego ubiramaze gushika ukiyumvira ati mbega mu Burundi nta kuntu tegura ikintu kinini cyane
maze imyaka
aririmbana n'abandi habura iki
habura gusa kenshi nabonye bo ngaha batanga gucangamuka kubera abonye ntango yihariye hanze ari nanjye orere hariya ni orere nkunda se orere y'umwaka wose ya 2022 kuri February na ka December sa madate akora madate atari atuzuwemo ahaye bakora nta long term of to shak muhariya nga nuko umunsi nyene bintu bashaka guhindagurika umunsi nyene umva ariyo bifatiye rero abazungu ituma nyaruka nuko baraplanifye baraplanifye bati amasaha ujya mwaka kujya kwezi bizofata umwanya ngana gute bizofata iki n'uburyo kabiharuramo ucumenya uburyo udafise n'ubwo ufise ukabaronda hakiri kare ukabwuza uzange kubwira igikorwa kibanda agejeje baca igice bita kwashiva neza kiye gikorwa kiba iki aga produit baragakoresha baza bazokajana si rimwe si biga gatatu urabibona so planning madam planning
struggle ku bintu byerekeye twarabonye aho uvuze 2018 ariko meme avant 2018 hari ama festival akomeye wagiyemo n'ama concert
nabijemo nkiri ngira band ya Otis Redding ariko ntiri music original yari nk'imuziki y'umwe Otis Redding tuswiramo akayikunda ngiye ari shure ngiye ari entrainement bakomere menye muziki urimo kumva kwa washe kuri mwa Otis Redding kwegeranya so nk'ufise studio afise toute une équipe y'abanditsi y'abarangeur producteur aba booker wa ma festival ni chain nka production line
yes
urumva most of sakaziki we specific akorera kuri orel so bari babuze umushanteur gusa so bije barambonye ngire bya Otis ati ujyasha muhamagara niko bantoye ndingira mbaye mu festival atajyane na music original kuko ugira ajya music y'abandi uhembwa gusa waririmbye ariko music original uhembwa gute uhembwa wavugije ugahembwa aba festival bariho license bariha so hari duke tujya ku izina ry'iyo band uko uvuze mu radio original ko waba warenregistre imiziki y'abahanzi muziki wose ufite numero nk'utu shark shows so I because a horse piece barabitora so utarishe nkanti birashika ariko ni byo nyine batwiriye tugeza ku guhinyanyura ngaho kugira ngo bene muziki ngaho babone ko harimwo akazoza
abaririmbyi bacu ngaha benshi baba babeshejweho n'ama platform kumva YouTube
Just in the suit.
Ubuye batanguye ya ma spot ajya ma ntuza yandi
platform ya Spotify
zijyaye ba donc babagije avuga ati o mwa ubuye turaronka utuntu
iyo ni visibility faut comprendre muri long term iyo ni visibility ariyo d'abord kuronka abafani ba barondaho bayigurira so la plupart is nka muri ngai wacu niwe ndafise carte bancaire Ayone kugira gure hariya. Kugira gure. Ni bangahe afite carte bancaire? Ni bangahe nkatwe no muri Europe naho tuseme izi kuri ma platform dushira ma website to amera menshi ntabwo muri ibyo cyangwa YouTube. No. Tuse se neke de as a visibility baronke ide.
Yes.
Kitiye. Ni duke turaza wi. Bisuga ngo urakubeshejeho cyangwa uraguharuriye ko bose yaya so prepare niko na mahera uhembwa par concert or uhembwa par concert na harimo strategy i burayi hari abantu ngo class C class B class A class A plus class A plus de vrai quoi Jay-Z ba Beyoncé ni
A plus
A plus hejo rero ufise umuntu ku booking rama ama festival we abayanze ukorana kwanza mu gitangura muri studio kere genre de musique vous faites de faire mukiga market yanyu inyo muzoduga hari ejo na genre murimo so uko mutanguye aha cyo protéger ni identity challenge uko uragira abafane bari bakurikira muziki nyene bavangiye ati ah bitugana rero so hagumize bakaba abafane baba avi kwa duz ariko cyo aba jeune iyo arimo ukaba hindurira gatonya ariko ari strategy gushika hejo
bijye byo kujana no muziki ugezweho nibiba bikibaye koko abaririmbyi bacu no musararimba ibi ejya kumva uri yarimbyi bibirakenewe yumvise muri Tanzania Diamond
akumva
nico gituma baguma bahindura
bahindagurika ko abarondera yo agahiye kare urumva ibyo ni district ya market yo nga urumva so nanyi rihe muri Europe iriho me bivana arabita arashaka kubigira umunya wose ari gihe utakara ugize imyaka myinshi batakara so hari nabandi bagira muri jara y'imyaka iyo yose nagasaba naho byumye gatonya so I want a chance I want a ningabirana ahubwo nabagukikuje bagufasha bangahe kabisha kugira muri karakteri yawe so ni byinshi bigerekeranye aho uravye nk'iyo ukangira kugira urusheshe abashi abaririmbye imige ukaraba abantu ukunda je kugira nagendagira lista abantu nkunda tabaraba bose ngenda kugira urusheshe ukuntu babayeho ukuntu bavukiye kondisiyo barimwo kugira amenye igituma ndabakunda kugira ajya amajambo bavugamwo ucumenye ko uyu akurikiza ibyabayemwo cyangwa atakubyabaye ayibona hata niba ndamukundiye iki urumva n'umwisha wanjye yambwiye muri shambwe ati faire partir d'un arbre il faut d'abord connaître les racines le tronc les branches les feuilles et les fruits bashoko imbuto après akwaciye mu giti bakomprenye neza so ngare umva pressure abakariya
ufite uratangaje n'igifaransa uri kuravuga ugikura kandi wavuye ngahe kare uja mu cyo
rupiga
igiswahili igifaransa byose uravuga twese zose usanga ari icyongereza n'ikirundi
uragerageza je nakunda yuko ikintu cyose ufashe ukamanyikurikirana ko biramfasha ku birafasha na pe la pe iwawe ndani ko uje uvuga ngo be buryo urizi urabona ure urizi neza ukaba ngo shaka amahoro zya amahoro cipige ma question
okay ubira muri yuba bahungu bacu bagezweho wasanzeho hari n'umwe mwamufitanye gahunda yo gukora n'igikorwa kimwe muri tsiki
biragoyesha biragoye kuko ivyo ndimwe ubu ko ndi sinye ndi na ma maison de musique uko akujya kubwira ko bara investisa amahera menshi mwe uno ya uno no ya bagire international so bara investisa baga proteja yo bacho tango integrite artistique ça veut dire ko hari ama perimetre so ufise aba journaliste bakurikira ama magazine bakurikira bari muri yo genre nyene ama festival bakurikira ko ari muri yo genre nyene na fashion ukuntu bintu ama maison de disque ugira hinda gura cyane ah you shiri hari so or in muri carrière na genre de musique ugira imyaka n'imyaka nibifata urashaje uragira iki meme je suis un peu jeune pour le muri yo genre ndimo so tu proteja wewe kibanwe
ama yikuragiza ikiganiro cyacu niye conseil uha abacancana abahungu bakiri bato babantu nundi bari ko barakura cyangwa bagukuriye ngo bakera bipfuza gukora umuziki nk'ukora no gutera imbere nko wateye imbere
nuko utohoza neza icyo ushaka kugira n'ingenzi ushaka kugira na cyane cyane kwitohoza muri wowe neza ko ivyo kurakora
ari ivyo wawe
birajanye ni ivyo wawe ara uvita nanjye nabwira nanjye ugira ongezu aja ndimo n'ugushika no musi n'undi kinungu tugumve ko no vyuka nuko hari kuntu kera nagira imiziki nk'uvuze album zanze za kera ziravanze amajanre wari kubu nta genre zivanze kera umbwiye ko ngiye muri soul music I mean shwambwe ati eh you are very soulful you are soulful nabwo nisha nkabona ba Marvin Gaye nkabona abandi n'ikindi bajya cyo ko nk'aba gods rero gwe we compare nawe wacho mbenga ndishize ko situzi imbere ariko rero par loazar na chance nibyanshikiye nasanze nabiguyemwo sanga nabishitsemo kimwe cyari muri jewe natinya nuko nabijamwe so nkanje yavuga ni yindi mana encore ikiri wabwo ngo anangire undi what is yours it is yours nobody can take so nije nakavuga ariko sinide nibone muri jewe so urini kuna naje ndabinyuma naho ndavuga ni okay asante mungu
yego reka tukushimire cyane
ako kidumanya wa
yego ama abakunzi bawe ubabwira hano ashaka gusanga imiziki yawe yego
abantu bose ka mwe murondera mudibu rawe ngene wanje introduce mudibu mudibu ni byazamani
byo twari tudi nivyo duheruka kandi ni naho bari kumenya ushize
nonga uravuga ati JP BIMENI
JP
rabara kamera rakamara kaje kazine kasha JP BIMENI
ni ja je
je na
pe ni ja pe
BIMENI ogra BIMENI ogra ni BIMENI
N na I.
Kuchia musi alias. Mudibu gira wa ya. Utarashika.
Donc, Jean, inu bjusu hanu hose wala hindu ye. Mudibu na na hamwe to isang.
Didi ho, kuri nga Instagram ya shango JP BIMENI, kalinye mudibu gira. Ah, ni ule ule. Aliko, ama travoyo sa sohoka. Nafise, channel shash ku YouTube. Twitter, Facebook page. Vyose na website. Ugenero nda JP BIMENI.
JP.
Ni hurong.
Okay.
Umba zi, unahabi shashem. Piku album, bili tatu.
Wa hindu yinzina. Nafisi
umba. Ayiko rea nante, nafisi kosu. Nafisi mele vrema. Ndi haanze, ujunesu wama. Tukira kaya ntivyo. Umba, chendi surisharji hari ya. Ndikunda, ndiruka. Mwanya nukuiye na hari ya. Umenga, ocha, ndabi bikiye.
Vale.
Ndabi musi naji urundi. Tawavuruga. Mara moya tu. Uraonga mesaje rongo.
Ego, merci beaucoup akodi.
Asante sana.
Ego. Tubashimira namwe mwaduhaye umwanya wanyu. Tutavuga ko tubakunda cyane. Merci beaucoup. Ciao ciao.
Akodi.
Urambariza. Wiyo bacha. Wicutin nabagenzi. Basubiza inyuma. Abagenzi. Ba sigin yo ma, ba sigin yo ma, ba mi e, ko di kura, ba nyongore.